Kia spot, now I'm a stand. Ngatholi promotion egoli ngachazwa ivoice kanana wase FNB credit division ngathi nginike yonke ilone ekhona egoli man ngisupervisor ngafihla indlala kamama ngebonda negate le fashion yasegoli ngimthasha nsindo magogo engasasebenzi ngawuxasha emitrend ngafita in egoli okwawena slim fit sebhokati negiza amaremre mele ngebhandeni lensimbi ngiswapa amabhodlela kuze kustak umshini isingisasegoli ngisazi ngevoice kashanas belay ejoyeni kwena settle this account Mr. Nkosi Mbulazi wasemadlovini angifuni nokwazi nokuthi akuphi ama terms and conditions angifuni eslip ngizondi change yeah li nice ngicela ama size angifuni price
prize owenzayo
da gift iskolodo ngiyathela ama wooden floor wase midtrend ngesokisi ne vodka ne more fire ngathi ngisupport u Dag ngihlula DStv esalukazi
Da gift.
Nge 320 diesel elinama sitayelo. Amesha ne wash lam le force le limnyama. Elimesha ne gulide lika egg nentanyeni. Elimesha ne cici le medium ye yelo yile. Frosta numande lukudlula inkomo. Ilokhu imjojo fine le mezethi yephepha nge diamond ring installment engapheli. Yonke into nice. Mayelokhu iziphakela ama breakfast asethashas ngamazipho adurayo. Iswipe nge private credit card ezosala nge 3 rand ngiyekudala. Naleli nescratch lase Capitec lelona ezophelela emagojini wase Summit ne Android ezocrack iscreen and SMS ase MPD debt collectors engafuni nokuyifunda. Ne email ase SARS engasabonakali grand ne miss call old 7 ezolokhu ifibit le Android iflick profile picture yami ngisatanasa. Ngena ngestada hu BMW lama sitha yelo sheriff wasegula azothola ngepetrol eku reserve likhanyise ne light le service ne e-check ezokoloda umlungu namhlanje ngisigwili kusasa ngizothola incwadi ethi we regret to inform you that due to economy yasegoli month end uzophuma hospital plan babu nkosi next month we noma stand next of next month uyabuya lo sheriff uzo auction akagadi ngangathi stress into yabelungu singibhakela ibhasi isikoloda kuloko singiveza impandla ejulukile ngemncane Yivara ukuthi umnotho weplazana unciphile kube amanzi. Akusiyakini imali yasegoli uyihlonile. 10 years egoli ngisebenzele ukuba uDa Gift. Dam giver. Dlanga amandla esikolodo. Dlanga amandla esikolodo.
Ngifuna umashonisa, ngifuna amaphoyisa, ngifuna ugogo kaMandisa. Lo wesangoma mina uthok bengiyamdlisa udala zanga liphuzelela tiyu yawalchitha uthoka kasangifuni ngithatha iTV ngabambisa seshoda malobola umaluma akhe siyizitha ngishade nesikoloto nobabakhe ngiyamnyanyisa uyangizonda umama ezala intombi endala ngiyayikwatisa ngiyengathuma uthoko cela umama sinike inyama baby soyibuyisa yase ngifunwa namakhulu Abdul unginike isinkwa koloti sirizla nenkawuza ngayofika nga tshela usineman yabuya ngisayophatanisa Ngiboleke kusifiso ngampadala ngeka jiva Jiva ngizombona unkululeko meke nginika Unkululeko mashonisa ufuna ukungipolisa Ngibolekeni iklipa ngizonika meke nginika
Mamela ntatwanga mamela ukopana le rete le nywana naki nywana ukwa aki nywana ukwa uskanketsa sibulu uskankatshele ntaka ubo ipata mo 9 na nangebe ka uthola umqwayela masipa ukwa Mamela, ubani ngosafoni? Ubani ngosafoni wena? Utshwere ke sibulu. He? Kire na utshwere ke sibulu. Ke tla se lukisa now ntse be hantle ba. Ska ntina ma. Kire ke bona 9 u ka itswela ka ntle ke buelwa na ka pelinyana. I'm going to go to the house.